phela neva ngizwe ngawe umfazi yimi inhloko understand so wena ufuna ukuthi umamele mina mina ngithi ngifuna umfazi wesibini ngisengitholile ngisengikhulume naye kube kusele nje ukuthi usla ngikwazise ngikhulumletha la ekhaya umbone and then izobona ukuthi niphila kanjani
umtshele nje ukuthi angimfuni ukumbona la emagcikeni kaShenge angifuni nokumazi angimfuni baba angimfuni baba angifuni nokwazi baba
mina ngisadinga abantwana phela
so baba wena i-reason yakho ukuthi uthathe omunye umfazi kahle kahle uma wasichazele mama ukuthi ufuna ukuthi ube nabanye abantwana ubaba uthi ufuna abanye abantwana nemanje somdala and
hayi cha angumameli mina umsangano ngane yami usangana nguthathe udoda nguthathe ahamba ohlala naye lo mfazi wakhe lesigange naye la kwami la umuzi wami lo
Hello, hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Wena We Crush Yami. For those who doesn't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Guys, if you feel like you're more high, on a lit gem, you have that crush, we are here to help you. An easy way, don't forget to inbox us. Go TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. Bona uri emailele hape ko josebyscope.co.za. We will help you. Re tlo thusa ho thola crush eo. So guys, without any waste of time, today re inboxetse ke Babu Mkhize. Babu Mkhize ore mamelang guys. Babu Mkhize babu butheletse. I am so sorry. Babu Butheletse uri inboxeditse are waiting. Ke tsela a ka buang le yona fela ko msading wa hae o batla ho nka msadi wa bobedi. O funa o kuthatha inkosikazi yobisithu. So kena asambeni so bona u Babu Butheletse asichazisele ukuthi kahle kahle yena isikhalo sakhe yini ngoba uthi uyasaba ngoba makangatshela umfazi boy to the wife will hey umfazi wakhe umuntu obukhali too much so uyazini uyasaba asiyenze kanje kube lula uba Butheletse azosichazisela kahle ukuthi kahle kahle kwenzakalani ithi ngihambe ngiyombona yes baby Hi guys, we are back again no Babu Butheletse. So bezofuna uMama Butheletse asimtholanga bad luckily. So ke Babu Butheletse Babu Butheletse sotholiso isiZulu uBabu Butheletse.
Yeah, uBaba Butheletse isibongo leso asiyisibongo sami. Isibongo saka mama wami.
Okay.
Yeah, mina uRambao Tshivenda.
Oh, iTshivenda.
Nda.
Ndiko.
Ndiya amba Tshivenda. Eh.
Okay, I'm learning.
Yeah, uButheletse isibongo saka mama.
Oh okay babe sicela nje usichazisele nje ukuchazela nama viewer ukuthi wena kahle kahle wa ubhalele iJozi Bioscope ufuna ukuthi kahle kahle sikuncede ngani
ngibe ngifuna ukuthi ningcede ngokwazisa umama wami umfazi wami ukuthi mina ngifuna ukuthatha isithembu
ufuna umfazi obisithu
yeah so ne futhi ngibe ngisabumtshela ngoba ngamtshela hey uchikinyana So ngibe ngifuna ukuthi nina nihambise le story kuye.
Oh sukuncede simtshela ukuthi kahle. So baba umfazi wobe isithuna nanoma ungakhulumi how old nje umncane umuntu omdala kwa yena.
Ah umncane.
Oh umncane.
Yeah umncane yena nyana. So ngoba ngifuna ukuthi angenzele abantwana.
Oh ufuna ukuba nabantwana naye.
Yeah
ngoba uMama Butheletse okwamanje sekamdala.
Ah usamdala kakhulu. And understand ngi own ama taxi and futhi imali understand iyazingenela nje angiyazi nokuthi le mali ngifuna ihephulela nabanye abantwana
oh ube nina abantwana wena no Mama Butheletse
yeah sina abantwana
so usafuna abanye
ngisafuna abanye ko lo mncane lo ngiyomthatha manje
oh good okay aba siyezwa ke so guys let's just do this ke I guess ithi nje Mama Butheletse besacela nje ukuthi ufonele u Mama Butheletse nje sibone ukuthi uyabona because of ya manje akekho enasazi ukuthi so yenzani
ngicela
nje ukuthi simfonele
yathi ngivele ngiphuthume ngimfonele
okay guys ubaba Butheletse usafona
hello
baba kunjani
ngikhona kunjani
ngiyaphila baba
mama Butheletse ukuphi manje
ngicelile baba ukuthi ngiyemashophu ngiyothenga izinto.
Manje awufa ukuphi manje ukuphi? Usowabuya usendleleni ngifuna ukwazi ngoba kunabantu bafuna ukubona la.
Hayi sengiyashika ngoba kukhuluma wena baba ngiyabuya ngisendleleni.
Iya kuphuthuma akuphuthuma.
Okay baba.
Ngiyabonga.
Wo so babu Butheletse uMountain. Yes.
Yeah, uthi weza manje. I'm sure uzoba sajika nasekhona.
So umuntu omdala ake ngibuze awuthukanga ukuthi nje njengoba uzotshela uma ukuthi nje wena ufuna ukuthatha nje umfazi wosibili like ukuthi uzo reacta kanjani like awuthukanga ayikuthusi leyo nto ngoba siyazi ukuthi abantu besimame. Hey.
Ay, mawukhuluma kanjalo ngiyathuka kancane nokuthuka kancane. Ngoba angiyazi ukuthi uzoyi understand uzoyithatha kanjani lento.
Awukakaze wena wakhuluma naye ngindaba zezithembu
kudala. Hayi, angikakamtsheli.
So ba isithembu it's a must, like it is a must ukuthi wena usithathe noma.
Yeah, ngizwa mina
ngifuna
umunye umfazi.
So uthi unlike uchide kungcono umazisi.
Ngimazise, you understand?
Okay, okay.
Ngoba angifuna uziyenza izinto amakhoneni.
So makangathi akafuni ukuthi usithathe athi yena hayi yazi ngiyashiya le relationship osoze nje bathatha isithembu kuzowenzakalani baba.
Ey, nalapho angiyazi ukuthi ngingayenza kanjani.
So ungamshiya lo mfazi lo besibili uye kumama njengoba makangavumi ukuthi
even noma angavumi noma wavuma but ngizobona njengendoda ukuthi ngizoyenza kanjani. Unless if ngingayisa kwabantu badala amakhaya. Ngiyobabonisa nabo maybe bangazama ukukhuluma naye maybe angavuma yena.
Okay ba. Mina angazi ke kodwa ke let's just hope for the best ukuthi uMama Buthelezi uzovuma noma nje uyabo ngoba ngiyazi njengoba ukhuluma ngakhona hey abafazi bayahlanya hey bayahlanya ngifuna ukugamba amanga isikwele.
Yes. Ngiyazi ngiyazi
kakhulu. Oh Nkosi yami. Kunjani ma? Oh ngiyaphila ma. Oh mina ma umuntu omdala ngublue. Ngiphuma kuJozi Bioscope ngibhalelwe ubaba uButhelezi. Ubaba uButhelezi athi kukhona nje into afuna ukukutshela yona, so ithi mangingamoshi isikhathi ubaba akhulume.
Mama Buthelezi, ngilethela abantu ukuthi baze bangisize ngokutshela engendaba ngiphethele yona. And ngibe ngicela ukuthi ngingamsiza maybe niqalele indaba.
Baba ngisacela ukuthi wena umtshele ngoba yo bengisacela ukuthi umtshele ngizomtshela yena bengisacela ukuthi umtshele izwe ngawe it will be much better kanjalo.
Okay mama ngibe ngifuna ukwazisa ukuthi ngisengithole umama uSthembu umncane.
Uthini weshenge? Uthini weshenge? Ngiva lento engishiyo
nibe babambini manje.
Hayibo weshenge, isivumelwano sami kwasathiwani phambi komfundisi wathini? Phambi komfundisi weshenge angizotshela umfundisi ukuthi sohlukanisa ukufa mina nawe. Sonyalo solanda umunye umfazi ngizomenza lo mfazi lo. Uhlanyiswe imali weshenge.
Ngibe ngifuna ukuthi angizalele abanye abantwana. Ngoba wazi nginemali and then namateksi angifakela imali eningi, understand? So angifuna ukuthi ma ngizoshona imali yami inodlalwa.
Uyazi baba ngithi ungibizela i-surprise maybe uzongibonisa ubukhazikhazi kube into enhle. Uzongitshela umsangano, umsangano phela lo ngitshela wona. Lo ngitshela wona weshenge. Uyangihlanyisa manje. Uyangihlanyisa mina angiyithathi nje naleyo ndawo yalo muntu wakho. Umtshele nje ukuthi angimfuni ukumbona la emagcekeni kaShenge. Angifuni ukumazi. Angimfuni baba. Angimfuni baba. Angifuni ukwazi baba.
Mina ngisazi ngoba ngikutshela into wabona ngizwayo kimi. Understand le nto ngifuna uyenza ngoba phela never ngizwe ngawe umfazi. Yimi inhloko. Understand? So wena ufuna ukuthi umamele mina. Mina ngithi ngifuna umfazi wesibini. Ngisengitholile, ngisengikhulume naye. Kube kusele nje ukuthi ngikwazise ngikhulumletha la ekhaya umbone. And then nizobona ukuthi niphila kanjani.
Bashanki, yini into engakunelisi ngayo la endlini? Yini into engakunelisi ngayo baba? Ngiyakuphekela, ngiyakuphakela, ngikwenzela yonke into. Yini into engakunelisi ngayo baba? Khuluma weshenge.
Hayi, lokho ngiyavuma ukuthi ungenzela konke. Angithi so angikwali, understand? Ngifuna umuntu lo uzokuncedisa, understand?
Phela nawo yini weshenge ngoba izandla nginazo
nawo wakhathala
yazenzela yonke into. Imali ekuhlanyisayo weshenge, uhlanyisa imali weshenge. Uzofuna ingane ezincane, zizokwenzelana ingane ezincane weshenge.
Angithi ngiyacho ukuthi ngifuna ukuthi lo muntu loyo angizalele abanye abantwana, mina ngisadinga abantwana phela.
So baba wena i-reason yakho ukuthi uthathe omunye umfazi kahle kahle uma wasichazela mama ukuthi ufuna ukuthi ube nabanye abantwana. Ubaba uthi ufuna abanye abantwana nemanje somdala and
hayi cha angumameli mina umsangano ngane yami. Umsangana nguthathu udoda nguthathu. Ahamba ohlala naye lo mfazi wakhe lesigange naye la kwami. La umuzi wami lo. La umuzi wami lo. Shenge wangishada mina wathi angithanda phambi komfundisi. Nyalo uzongilethela omunye umfazi. angisithathi leso story. Ungiqolele kwebaba ngiyahamba mina.
So ma awena nje umfuna omunye umfazi
ongakuncedisa. Awu cha mngani yami. Cha.
So baba umuntu lo othandana naye una how many years? How old?
23 years.
Wa una 23.
Yeah, une 23 years.
Okay. So mani ninale bana babagakanga? Babangakhe abantwana benu?
5
abantwana. 5. 5.
Yep.
Baba. So wena ufuna omunye umfazi?
Yeah, ngifuna
lo ona 23 ozokwenzela abanye abantwana.
Yeah, yeah. Ukuya ngami, ngibe ngifuna uthi ngibe nabantwana abayi 10.
Baba. Eh.
You understand? So manje ngiyabona uthi zakwami asakhoni ukuthi zingangipha abanye abantwana. Ngoba usakhulile umdala. You understand? Ngoba vele nginama taxi ngina konke akunanto ngishothayo.
Ungakhona
nje uba wondla nje uba wonda kahle never basokole nalabo babo wazi nalabanye bami abanye umunye use university understand so ngemali cash
so mawa baba uthi ucela nje ukuthatha umfazi
cha angivumi ngoba kufana nokuthi lawa ngakuthatha nje ungaka so ngakuthatha kwenza intombi yakhe ngoba yini uyathatha nje akabuki
ah phela uwambona somdala naye
Hayi hayi baba ingane encane le ingane encane le sole libovu leli baba
Kuphi mawungambuzana
hamba mina ngizomangalela
Mamela mawumbuza naye unengane already unengane ngoba umbizo uthi ingane ngoba
ukhulile ingane le sasencane baba
uzenzani
ingane encane baba
23 years ukhulile lo muntu already une ID une ID umthetho wala South Africa once wabane ID ukhulile
hayi bomncane
hey guys baba thangangithatha nkosi yami nami ingane nje angishada so gema yini sizathu zakho sokuthi nje ungafuni ukuthi baba athathe omunye umfazi
Wendombi yami.
Yebo mama.
Sinengane ezi 5. Uma nje zisicakile zona lezi 5.
Eh.
So let omunye umthwalo uzoyenzana yonke le game engaka. Sokavula isikwata camp la idleni. Hayi cha ngeke ntombi.
Angithi ngiyachothi mina ngizoba honda. Nginemali yangithi.
Yimali ehlenyisako le. Yiye ehlenyisako kwenza ukuthi uhlanye ufuna ingane ezincane. Hayi weshenge ungazongihlanyela. Wendombi yami sengiyahamba manje sengiyakwami. Ngoba ngiyabona ukuthi kahle kahle ufuna ukulatha lo muntu wakhe azomfaka lapha kwami. Sengiyanishiya.
Okay ma. Modimo aka akisa tsiba mama o rasitse baba uyabona ukuthi umathi yena akafuni ukuthi nje uthathe umunye umfazi like I'm out of words guys I don't know what to say like yo wayizini thotsa life didingata ne so ke baba njengoba umathi yena nje akafuni nje nenyeke uzuyithathe nje leyo sorry nyeke uzumthathe nje umfazi wakho omncane and stuff akafuni nje akafuni kwamfazi uzowenzani how do you feel about the whole situation
mina ngibona ngathi ngoba siyathandana mina nalo umuntu wami and kungcono ke sizotshonja and umama uzozwa maybe ase ayimile lo mntwana and uzovuma ukuthi kwenzakele akuna into ozoyenza ngiyindoda ngifuna ufana namanye amadoda abanye bathatha 3 abanye bathatha 4 understand yabo ma yabafazi mina ngithe nje babe babini not even 3
I am not here to judge I am here to help whoever ufuna usizo Okay baba ngiyabonga ungaya ke uyokhuluma nomam
Hayi ngiyabuthelezi Hayi ngiyabonga kakhulu
Sizekile kodwa ba
Iya hayi ngiyabonga ngoba sivele sambona umama ngambekela istory kuphume kuye ukuthi hayithathi so nami hayi ngiyajabula just because as long as ibeke indaba kuye
uwazi uthi
yeah mina ngizoba ngikuphi manje
okay baba
yeah so ngiyabonga kakhulu uthi ningisize yeah nabanye abantu kube njalo nibasiza
ha sizobasiza
baba hayi ngiyabonga
ngiyabonga muntu omdala uhamba kahle
ni yeah nani nihambe kahle
guys nibonile ke ubaba nomami nge akuhambanga kahle umama akafuni ukuthi ubaba athathe isithembu ene yena ubaba ufila a comfortable ufila a right ukuthi angathatha nje intombi yakhe ena 23 ukuthi angayishada so ke guys without any waste of time I will see you in the next episode I am so grateful ukuthi ubaba ngikhonile ukumnceda however umama angavumanga but ubaba uthi he is so grateful ukuthi iJosie Bioscope imanejile ukuthi ize izomnceda imanejile ukuthi ancedeke ukuthi naye akhone ukukhuluma kumfazi wakhe ngiyabonga thanks baby